ahubwo kwa kuni murani asanzwe ashyushye abantu mu mutwe in a way.
Assistir.